E whakarite ana ngā iwi o te tonga o Taranaki ki te pakanga nō, ki tētahi umanga maina o tā wāhi. E whai whakaaro nei ki te haere ki te kōti teitei, mei kore e takahurihia e reira, te whakatau a te kōti taiao i whakahē nei i tō rātou hiahia, kia maina hia ngā one pūrino i te papamoana i waho i a Pātea. Kei te kōrero a Trans-Tasman Resources ki ana roia, hei roto i te wiki nei, ka puta he whakatau i a rātou, mena ka haere rātou ki te kōti teitei ka hara nei, anei rā a Eruera Rerekura.
Ko te pakanga aitiaki i te papamoana e ara tēnei i te mai tau au mo te iwi o Ngāti Ruanui.
We've been in the fight now for 4 years and we're expecting the way that things go, that you will have to do the full cycle.
Ko te waka pai e wānangana te kamupene o Trans-Tasman Resources, me o rātou roia, me e mea ka pīratia e rātou te whakataunga a te kōti teitei, kia kaua rātou e mai maina ki te papamoana o Taranaki ki te tonga. Ei tā Ngarewa-Packer, kua pau i a Trans-Tasman Resources, a rātou toenga.
They can't put up a new argument. The issue that they're fighting now in the courts is that the judge made the wrong decision. And what we've been saying the whole way through is that, you know, if you're going to put a community, iwi, this nation through a precedent setting application like they're trying to, you put your best foot forward first. And they haven't put their best foot forward because they simply don't have the best intentions.
Ai tā Ngarewa-Packer, ko te mea whakaaraara o tēnei ātuatanga, ko te upoko māro o Trans-Tasman Resources ki te ture me te taiao.
What we have seen with TTR is that they have difficulties in understanding what is law, you know, what is legal and what is not, what is wanted by this country and what is not, and the degree of risk that they're prepared to take as a corporate entity on this country environmentally is not wanted.
I ngana a te karere ki te kōrero atu ki a Trans-Tasman Resources, engari aware ake. Ai te 25 o Mauru puta ai te whakataunga a Trans-Tasman Resources, me e mea ka pīratia te whakataunga kaori rānei. Iriwere Rerekura, te karere.